amatara agitanga aramuca mu cyane reka ntangorane icyo zikibazo agiye kumwomba ni si kibazo agiye gitega mujane mugomba ibikorwa by'iterambere apana apana ibintu nyene byo kwisubiza inyuma ije gituma rimo bona najeho nyene naho mvugisha kari binyene gusa nacye nyene nambara nyene nka SSPDC kugira ngo nyene narekane ko turi kumwe yesa abara no kumukinya nabivuze ni Nyanza no kumwomba na hehe nabandi turashaka ko nabandi muca mubigira ushaka ibyabo kubibaza ni kujya mbere amwe bita ku ikoneneri hari ya famo giswahili bacha kubwira ngene bimeze ati tujane twese mu iterambere twese mu bigira ibyo bishabiri ibyo ni berundo aho ni sawa twagiye
Ishyirahamwe SSPDC risanzwe riserukiwe imbere y'amategeko na Pasteur Tite Nshimirimana yarifatikanije n'abandi benegihugu mu bikorwa rusange byaranguriwe ku ishure ry'imyuga ry'akarorero riri muri quartier Kinyami commune Ngozi intara ya Ngozi. Ibyo bikogwa bikaba byari bijanye ahanini no gukora idare y'ibinogo by'amazi y'imvura hamwe n'utuzu tw'ubwiherero. Nayo indongozi zitandukanye zikaba zari zateye iteka ibyo bikogwa aho twovuga nka buramatari w'intara ya Ngozi Mostaneri wa commune Ngozi hamwe na Victor Ndabaniwe umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'indero akaba n'umuyobozi w'ishure Fondation des Patriotes riri ku masanganzira.